know your heart shoot back to the
back. Oh my God, I love you. Blowing on the border.
Yeah, man. I know kuti iwe umadzimva, but today sindigimva. Iwewe kandia ndigwili lakini
mwina balea kuwa kalea ini.
Lelo loka da imani, lelo loka mundi vete. Inendi nagugondani, lelo loka mundi yanke. Ndi mafuna titakala wako sweetie, ndi mafuna mutakala wanga dale.
Girl, anabadwa mochi tita kanso kuma kumitana ama zimfra. Tinkazi wo Kongola kuma kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra manana.
Ndakapezaka kuchokela kusika kapata boka yamba kudzimva akuti ndikadiva koma ine sindikiva kulikoseka kafika ineyoso ndikafika.
Inu mamita lolani ndinu noka ntima wake munatenga. Inu mamita lolani ndinu noka maso wake anaona ya. Amafuna muzichelo wake dali 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 dali. Amafuna muzichelo wake sweetie. Sweetie, sweetie, girl, anabadwa mochi tita kanso kuma kumitana ama zimfra. Tinkazi wo Kongola kuma kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra manana.
Ndika magona baby ndi malota iwe. Maso anga ine anaona iwe. Ndika makala ndi maganiza za iwe. Ndi mafuna ndira gonda iwe. Lelo loka da imani, lelo loka mundi vete. Ine ndina kugondani, lelo loka mundi yanke. Ndi mafuna titakala wako sweetie. Ndi mafuna mutakala wanga dale.
Anabadwa mochi tita kanso kuma kumitana ama zimfra. Tinkazi wo Kongola kuma kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra manana. Anabadwa mochi tita kanso kuma kumitana ama zimfra. Tinkazi wo Kongola kuma kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah, yeah. Kumitana ama zimfra. Ama zimfra yeah, yeah. Kumitana ama zimfra manana.